Ka mahi tahi te rōpū haura o Ngāti Hine me te poāri haura o te tai tokerau ki te whakatū i tētahi ratonga Whānau Ora ki te hohipera o te pēwhairangi. Hei tā te tā huhu rangapū a Nick Chamberlain, ka whakatū hea he ratonga hauata mena rata ki tēnei whare hou. E whakapaetia ana ka whakapau a te 8 miriona tāra ki te whakatū. Ka whai wāhi hoki nā nehi, kai romiromi, kai iraruke, rata niho anō hoki. Ko ngā kaiwaihanga o te whare miru miru ki roto o Kawakawa, nā kaiwaihanga tonu i tēnei whare hou.